Vakhandle Group lowu i ntlawa lowu nga ku heleketaka evuhoseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka u nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala emisaveni swiyenge swa Vakhandle Group swi katsa leswi Muganga Basic laha u chayelaka hi ntsengo wo sukela ka 110 rand u kuma tende 100 wa switulu mobile toilet basic sound system tihunyi na 5000 rand Muganga Premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10000 rand Muganga Super Premium ya ku nyika 15000 rand yi tlhela yi ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo sukela ka 150 rand ntsena Muganga Cash Only Benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena u joyina Muganga Unveiling Benefit vuxokoxoko byi le ka 064-755-5674 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za rhumela rungula eka info@vakhandlegroup.co.za Vakhandle Group, we are family.
Ahe ijami into yemfundisi mhayi baba jaru kula imbacha danona jete namhla ya kuma ritira hene ka swivuriso 24 verse 1-4 yona ihleka hendlela le vanhu vo biha timbilu unga naveli ni ku tshama na vona hikuva leswi va swi ehleketaka i tihanyi ntsena minkarhi hinkwayo va vulavula hi ku onha swa van'wana vutlhari byi aka muti wu tiyisiwa hi ku twisisa kutani vutivi byi nghenisa swilo swa nkoka swo saseka swa tinxakanxaka etindlwini ta wona yeye i jaimito i mfana wa le msambikani i mhayi baba jaru kula hi mbacha dani una xiti o ye mani ni amukelaka deltane datmete deltane datmete dumus o hambu kwata yeye I love it. It is a good boy. Even if I'm gonna go, the only channel that matters to watch video games is no one. Iba Kanji group. Come let me join our Kanji. I'm coming. Second, I'm gonna join our Kanji. The mega show. Kuni join the na plan. Kuna ba na ba abala bela kuto bulche. Atako tako bangi ni saka kaka society. Ikabaramu numana umanyani. It's a funeral service ya kahle ni shoka ti funeral services ti vatswanga va ti joina kune a yi kona yo fana na vakhandle a hi mhaka ku no yi themendela no vula no teka mintiyiso ni yi faka tafuleni ka video leyi hi la ku ya vulavula hi Oscar Makamu na Suli Makamu va lwela yini nyimpi ya vona i yini va lwela xivongo what is the significance ya fight leyi Satana and Rasatan. So and in tanika na vumbhoni bya nyimpi ya vona xa kusunguna a hi vekeni mhaka leyi Suli Makamu na Oscar Makamu vo fana swivongo ku fana menixela ku xivongo na nghwadla yin'wana ya ka Papazela mara a hi maxaka na vona a hi maxaka so na loko ku valwela xivongo it's far from a personal battle mara masta ka ti-video leta nyimpi leti ni fanele ni rhanga ni nyika ku lweyi i munhu wa njhani lweyi i munhu wa njhani before hi nghena a timhakeni ta kona a hi rhangeni hi Oscar Makamu. Oscar Makamu i nqambi yin'wana ka Gaza leyi yi nga recognisiweki yi nga nyikiweki titi mara ya recognisiwa hi 1 Many Awards I don't know ku loyi ku a nga recognisiwi lava yini hi laha ku vulavuriwa hi yena everyday na mavona. So Oscar Makamu has like in a brand ya yena yina respect. So a hi munhu wo u nga fika u n'wi welawela njhe other than G1. He is calm, collected, and he might lack emotional intelligence ya ku tirha na game, but personally in terms of brand building he's fine. When you go to Suli Makamu, his brand doesn't have like
papa, Dr. Thomas Chauke, blah blah. I can say something very nice about Thomas Chauke and then say the very same thing about Saul Makamba. You will see the difference. Bangi kwati defense ta Saul, because they know this is what their artist is about. Right? So Saul Makamba's brand aina leswaku hey papa, hey tatana, but yeah, Oscar Makamba, it is that. Number two, vanhu lavambirhi hinkwavo a va lolohi ku tsala tinsimu. So they give themselves time, write, think critically, and in language investment va yi tirhisa. Loko u yingisela tinsimu ta Oscar Makamba a ti bori in terms of what he writes about. Story leswi a taka na swona, swilo leswi a vulavulaka hi swona, mavekelo ya marito, like Oscar Makamba loko a ku pakela marito then, even loko in most cases loko a sungula verse i ta rhanga a yimbelela a yimbelela a yimbelela a yimbelela a gimeta so ku nghena vahlaveleri loko se ku nghena vahlaveleri se a famba na vona ni la ta tsala papila ni ri rhumela kaya le ntlhaveni ni komba na vaakatiko loko ni heta mi ri yisa ka xaka ra mina mi ya n'wi byela ku ri a ni chuhanga swi tsandze mhani va loko kota ku ni tshikisa vele hayi ku yimbelela a yiminyana. Baba, so loko se a heta kwalani ku nghena lava vahlaveleri va vahlaveleri va na hi mahlweni, that's how he writes his song. Whereas with Saul Makamba is he does the same thing, but his creativity yina anilata tirhisa rito rin'wanyana nga ta ni tengisa mara ni tengisa hi mani ri na vuhlangi. Yeah, let me put it that way. Rana Bhlang, Oscar Makamba tinsimu chayela vakokwani va mhani, like munhu loyi a lava ku tlangiwa ka MLFM with no hesitation. So Saul Makamba plays music for his fans. So that's why, that's the difference. Yeah, futhi ni swi kahle ku yina vuhlangi, why ni fanele ni chuha. So loko u ta wu cheka Saul Makamba loko a tsala tinsimu ti tala vuntswaka, like he build this character ya vuntswaka ya swi cele and stuff like that. So I munhu loyi i ta ku byela hi switoritori swa ntsakantsaka swa ntsakantsaka swa ntsakantsaka. Whereas Oscar Makamba is a cry baby, it's always crying. It's like i representa vanhu lava vo rhandza ku rila, vo rhandza ku solasola va makhala njhalo mavo. So that's another thing. Xa vumbirhi, Saul Makamba wa rhukatela. U nge rhukateli ku fana na Saul Makamba ka tinsimu, u nge fiki. Ah, Saul Makamba wa rhuka. Swa ku mina na rhukatela xutani na ti-chats n'wina mi komba tiko. I na ku tekisa ni ku nghenisa ka va hard to get, ni ku nghenisa ka va roboto yi pfarile. Nga ku hi le ka roboto yi hi le ka handbag a ku nani n'wina mi nga na timovha pfulanyana na xipfalo swa ku pfula u pfula xipfalo ntsena u bakwala. Ka duku ro tshuka hi le ka duku ro tshuka where he says I just want the recent thing leswi mi nga ta handla mi relate na swona. Hi tirhisa lexa hi le ka duku ro tshuka hi tirhisa lexa default xi tela xa kona. So it's another point that you must get up about Saul Makamba. That thing i nhlamba ne, mara default i swilo leswaku tshama swi endliwise leswi xi nga hi xiswona. Leri ra ku loko u aka yindlu u fanele u maka sure ku yi va yi ri na four corner, that's a default setting ya yindlu. Wabo general hayi ndumba hayi n'wina vo chayeriwa ka papazela. So that's how it is. So Saul Makamba wa rhukatela loko hi tirhisa lexa default lexi tela leswaku leswaku loko muza wansata ganama ivi papa va ta henhla hi chayini va ze va ri rhumela va ha titaniya wavo. That's why vavasati van'wani va baleka ma bava van'wani va baleka leswaku munhu u va oma a hundzuka xititirititi ngo hundzuku bara chichi ku mari gugu u ri henhla hawa never. So and also to add on that, Oscar Makamba's music, it's easier to understand because even his language is always kwena ri simu rin'wana a tirhisa xikombiso xa hayi ka mhani la leri ra bands ra ku swi fana ni loko u khandziye movha u fake xikokola u kuma comfortile yani ri rivela, mara that's the it's easier to understand. Saul Makamba, it's very hard to understand his music mostly. Hambi lava nga tifenta swa ku i yingisile ka nharhu kuze a twisisa mongo wa rito leriya. So he gets misinterpreted in a lot of songs. swin'wana wa swi vula u mangu swi na swi nandzika ngopfu but you miss it. Baba. Yeah, I can give you an example. It's just that music when usually it is not target. So if the target is hip, is hip. That's why if you are not a fan, you are likely not to get it. So another thing is Solomon Kam has mastered the art of a deeper connection with his fans, while Oscar Makam doesn't have that. I also played a very crucial role in building Oscar Makam's fan to make Biffia Wona Itsakis. Everything that I did anendela Oscar Makam ku abana like some form of haters and some form of people who are going to be like mina ni fan ya Juani, so they must have some people who have so much interest in him, and my intention was to bring the youth to his music. Shame successfully failed because objective akungari ku awina mara ku va ku nyangatsa nyangatsa mara the strategy became overboard where it became more personal than it should have been. Mabo. So Oscar Makam can connect with the current generations of fans. Mabo. Because ungo hoop. Kuna yung wanya ban songwa mina varma rungula yung ranzango of Oscar Makam. Mabo. So it's out. It's so Solomon Kam, there's something, man. Like Tinsimita Solomon Kam and what the labor attack perform a gig in. Okay, I agree. Ane velo ka ndzi tsimanga hi ku performa gig na endla ku motivate va seketeri va yena na ku phufula leswi nga le mbilwini na ku profeta. I as he says, but he has built like so much love with his fans that Solomon Kam can connect with his fans. He knows how to connect, like he knows how to give them attention, to give them like you connect. I don't know ku i yini murhi wa koho wa nga kuma Mozambique ne, mara he give them a special attention, his availability to whether it's interviews or talking to them on the ground, even when he's not supposed to make jokes, he makes jokes with them, be it live on TikTok. Like he never runs out of carrot, he always give them what they want. Or maloko tinga tanka u tapetsuliwa. So that's another thing. As I said, both of them, they are very good creative writers. Valwela yini Oscar Makam loko a sungula ku endla vunanga bya yena, ti-album timbirhi ta yena ta ku sungula u ti rhekhode ka Ntokoto Studios and they didn't go well. But that was then. But ku na something lexi nga endla ku Oscar Makam a nga be happy hi swona. So from there ku ve na that thing. Lexi me ni xi tivaka hi Solomon Kam personally i munhu loyi wa ku i laha swa yena n'wini so. Laba ngi tivaka va ta ku byela ku loko wo lavana Oscar Solomon Kam loko aze a ku wa ku bifa xan'we ha ri nkengerela, the game is on, i hanya vutomi bya nghala. Loko a nga zanga yi kuma yi kota ku yi ku dya a yi ku tshiki. Loko u languta the list, loko u mentiona tinqambi to tala tin'wani hi nge ti mention, van'wani va ri na tinqambi to fana va MAYANDA i ti bifini mavo. Va ri loko a ku bifa hi beefs to kill. Loko a nga ku dlayanga a nga tshiki, se na nghala loko a nga ku dlayanga a yi tshiki, yo pfa yi bayisise ka minkarhi yin'wana uma ku a yi ku yi dlayele se yi relaxa nyana ivi xi huma xitsutsuma xiharhi. Swa endleka leswiya loko u nga ku tshama u vona content ya ku tani ka television. So he's like that. Loko a ku bifa i ku bifa to a point where when he's done with you, it means you are irrelevant. You can check with the likes ya va Budangi mayva. So but like hi ku mina n'wi tiva Solomon Kam loko wo kopela swilo swa yena i kwata ngopfu. I ta n'wi twa hi 2020 ni rilize risimu rin'wanyana na ri nga humaka Mr. Siwena Team G1 va hetekele xibelani swa rilisa, ene loko hi vulavula va kwata loko hi vulavula hi xibelani. So I'm going to reference some songs why va vulavula vanhu lava. There is nothing concrete vanhu lava va vulavula leswi ku na the very same year 2020 Oscar Makam humesa album ku ri na risimu rin'wana ra vavasati tihosi valala vantshwa stuff like that. U kuma ku the title tracks were more similar to that of Solomon Kam. Ivi subsequent to that and la ka ndla ni katsakanya ku na risimu ra pfukani ra Oscar Makam ka the latest album ya 2023 a ku ri na rin'wana ri ka misava ya lunya ya Solomon Kam misava ya lunya ka page 15 ya Solomon Kam. Akuri xidumbu xa mukhegula That's where that song ya Pfukani inga huma kona ya Oscar Makamu. Mabo, whether it's a fact or it's an opinion, but if you listen to both songs, you'll get the gist of what I'm trying to say. Right? Shumwani, what other song? Loko ngisalala siku rin'wana dulu ra Xitsonga. It's a very beautiful song. Ingisalala risimu ro fana vanghana va mina HIV makhenze kumbe isolo makara sesi tintswalo balo ya ntava mani handle ka n'wino hi vambirhi ka mhana mina swirando fanele ni pfuna hi vutlhari hi repeat this song ka gang ya ndlala Oscar Makamu has this song as well ka dulu ra Xitsonga. Dulu ra Xitsonga yi fana liya yin'wana ya bini mahengani phese ya ku loko yi sungula hi ku swilo leswi ku chaya rhangani milawu la yini. So he was appreciating his close fans lava nga n'wi phuxa mavo. So hi leswi nyanga tsakisoli sweswo, hi leswi va lwelaka swona. So vumbhoni bya sweswo ku vanhu lava bifana hi kwini, a hi neni ka njhini yikulu ne njhini yikulu ku na marito lama ni nge ma khoti stress no ku tiva hi ku tivi mara hina wa yi borha Makamu swinsin'wana swa wena a hi chayisi bote hi ku wena u tlanga chaka. So lava hetelaka ni ku tiva a hi ku tivi mara hina wa yi borha Makamu ku va ku yimbelela yini swiswi va fana va yena tilaini letiyani. So loko va ku Makamu hina hi twa ngo va refera ka Suli Makamu wala va vula mani Oscar Makamu swi tani mavo. So with that una appreciation ya ku va le ku lweni, right? A hetelela kwala ka this very same song aku hi mina ni ri one nqambi le ka hina tindzisani ta swi chansa ta tsandzeka hi leri ra ku ka Makamu hi mina ni ri one nqambi tintsongwani ta swi chansa ta tsandzeka. You can argue that ku va ringetini vafana va mina maybe va baloyi va ringetini swi va tsandzini mavo, mara ka Makamu we know two Makamus, right? And another point leyi ni ta yi rivala hi liya ya ku loko Oscar Makamu when he was in the coming loko se a swi na ku duma Oscar Makamu vanhu vo tala va n'wi yingisela mhaka va twa ku ni van'wanyani va vanhu lava n'wi yingisela a va n'wi yingisela mhaka ku a va twa ku i makwini wa Soul. So he was getting those benefits timhaka ti fike ti onhakala ka beef where it divided everything mavo. Oscar Makamu rilize risimu rin'wana ra Papila ni vulavule hi rona ra ra'wani loko mi heta ni la ta tsala Papila ni ri yisa le kaya la ntlhaveni ni komba na vaakatiko loko mi heta mi ri yisa ka xaka ra mina mi ya n'wi byela ku ri a ni chuhangi swi tsandze mhani va lo kota ku ni tshikisa vela hayi ku yimbelela a yiminyana a mi nyumi va mihanyi n'wina ku ni khoma xikungu ni ri xihlangi xihlangi ka mani ka buti wa yena ku nga mani ku nga jiwani. So is that thing ya ku he was responding to that ya ku mi ni khoma xikungu mi ri xihlangi ni ri xihlangi mi la ta ndlela career u nge ni byeli ku ni tshika ku yimbelela waye ku hi vona or one maybe nqambi bla 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 mavo. And kuma ku there might be a lot of ongoing things behind the scenes we do not know mina na wena waye vona. So loko yingisela simile ra Papila ne u ringisela hi ndlela ya ku i ri yimbelela karhatiwa ku va va and loko a hlamusela in one of the ya ka interview yin'wanyana va fane van'wana va ku dzaha timbangi hi says ku i ri tsalena vusiku a twe ku vava. So you can tell ku ri he was angry he was addressing a hetelela ku back to sender ka vala lava mina mavo. It's another way leyi a dyisaku hi yona. So another tactical genius that these people have both of them i ku ti-beef songs ta vona a ti dedicateliwi ka munhu njhenjheni va nga ku dedicatela yona but u nga yi tlanga. For example signature there is a line there aka lexi xi tayele meni lori na sathani xukula u ni kotini u nga va u ri u ti endlela swilo swa kahle vuton'wini u ka hala na sathani n'wilori a ku ni n'wi kotini xem those kind of things. Loko yingisela risimu ro fana na Papila kumbe ndzhaka ya vusiwana ya ku wanuna wanuna wa malevhu yo gwanya a nga humi xitandi swi ni borha njhani mina helera ku Solomaka ma fane a huma xitandi le ka ka vona a tshika ku hlayisa mhana yena and swilo leswi i swi hlamuleni ka yini ka Gaza Boxa loko a ku nani n'wina va ri a ni humi xitandi Soli u tshama kaya n'wina mi nga huma xitandi ka n'wi ku humelela na xana xiyimo xa ka n'wina xa ku pfumelela ku ri wena u ri rhawusi ya mhana wena n'wi machangani boyani na tin'wani ka gazankulu another way of va jikijelana hi marito like va hoxahoxana hi marito right ku na rin'wana risimu ra ku I think kwa la ka ndzaka ya vusiwana ka ku vamakwenu va ta tlanga hi nsati wa wena i ku delela leswi ava swi endla lava Oscar Makamu ku va delela nsati it must go beyond wena ingaku wena u tlanya ri na wuti ku vava so wo yi thacha nsati wena ku swi nge ku vavi nami wa ta loko u lava ku vavisa munhu banya leswi nga le kusuhi na yena ku ri katela yena u nge swi ti so that's what a va endla swona sweswiya and then what else loko u yingisela na risimu ra a pitbull loko a bifa solo maka ma bifa Oscar Makamu you can tell ku ri ra dedicated loko ka yena part of the verse yale ya ku kakengeriwa loko va vhuma vanhu mara loko la ta kuma the gist of it loko ngoma leyi ya ku heleni yi ri ku bonga nghala n'wana si ni la yimbelela swin'wana ku bonga nghala ivi ku chava timfene mavona so loko a ku chava timfene i vula leswiswaku because solo makamu i ti-idolize hi nghala ivi Oscar Makamu at idolize i rhandza xiharhi xa mfene so ku chava timfene n'wananga twana ma mungolanyana n'wananga xingini bonga nghala n'wananga micino leyi na yona so i ku ti-idolize leswaku I think I'm a lion I'm a lion king so that thing yi ku nika ku mpelo ka za ku chava timfene u vala ku chava Makamu leyi mavona ivi loko wo cheka loko adver ku na this other post a nga tshama yi endla last year loko a karhi a phikizana bini mahengani so a karhi a kandziya mfene loko a karhi a kandziya mfene ne we all thought ku u vulavula na bini mahengani but himaka ku na ha n'wi tiva ku mfene yi representa Oscar Makamu we knew ku a lwa na Oscar Makamu leswi nga endla ku Oscar Makamu a nga vi na strong beef song ya Oscar Makamu ka his latest album a ku ri mhaka ya ku Oscar Makamu ku handle ku phontla ku message lowu nga le ka risimu ra vacati wrong a ta bifa hi swa xidumbu xin'wanyana ivi swi wela ka ndhawu ya wrong ivi ndhawu ya wrong yi byela Solo Makamu Solo Makamu ivi a posta loko Solo Makamu a posta ivi Oscar Makamu na team va rila so hi ku komisa beef ya vanhu lava yi tani it's an ongoing thing a va lweli xi swo karhi Oscar Solo Makamu perhaps i kwatsa hileswaku vai va teka tinsimu ta yena va ti pfuvapfuva va swi kota ku yimbelela mara va teka tinsimu ta yena va ti cincacinca hi leswi a ni ringeta ku hlamusela swona swa ku gist ya Oscar Makamu ku zi a lwisa ngwenya a ni na yona lweyi ni na yona hi mhaka ku i yimbelela hi swona consistently loko u yingisela like loko a ku na xilo lexi ni nga tsaka Oscar Solo Makamu if you can check in his all his albums lately u ta swi tiva ku ku na risimu leri a nga ta va a vulavula hambi wo yingisela va competition ya tihanci va yimbelela gospel va teka ri va tinkambi ta n'wina va yimbelela xilo xi n'wi onge i gospel so vona va teka ta yena va ti cincacinca you always try to become a hero and yeah so in an overall vanhu lava a va na xo khomeka xo xilwela a va lweli nchumu i game n'wananga but ina ti I beneficial to Oscar Makamu why because it doesn't get him gigs it doesn't get him money it doesn't give him fans and also they are playing this beef and underground thing they post each other congratulate each other knowing ku va phondisa va seketeri va vona mara does this beef benefit soul I don't think it does why because it's not like as far as bin mangana Mr. Post where you know each and everyone has a fan base but Leah I think na yena fanele hi endlela video he analyzed the current state ya Mr. Post na bin mangana and we realize who is benefiting more than the other ku benefit more than the other through someone so ngandla kuma mina enda 20000 u enda 5000 mara munzu kuma zoku enda 10000 mina enda 20000 it means we benefit more mabona so we need to get into dig into that so nyimpi ya bona vaizela ba ai mhaka nchumu i mhaka ku Solo Makamu iri yena njini nkulu tinqambi ta swinhlokwana i vafowethu so i timhaka ta kona ni mukhomele tona if mi lava ni hlasela tinqambi tin'wana leti nga lava na beef yo karhi you want me to break it down a ni na mhaka ku i nqambi ya njhani I don't care so ni hetini ni yi pfala kwala ni vulavule nkarhi wo leha but this beef is not a commercial beef i beef ya ku tlanga hi nomu wa le hansi no one can capitalize it on it loko va lava boxing match aba hlanganisi na mina ni nga va organizela boxing match and also ni nga vulavula na Jantina. Jantina ni n'wi twa ku lava boxing match, so if u interested ka boxing mi byela gwavulani ku hi n'wi lava ka boxing match mina na Jantina. Let's have back boxing match mi ni ta va refere, mara we can get a professional referee and we make money. Why? It was simple. A hi lava ku dlayana, it's a sport musi. A sport a lava byela loko a hi lava ku dlayana, it's a sport. Game n'wananga, endla ka game, jaimito hi mina, mayivava hi mina, hambi wo kwata.